namwe bita amadefo je kuri Jesse amadefo ni ukuvuga nk'ubu je ndi mu bantu ba mbere bagufi ariko batigira bababaza nuko ari bagufi aravyo
icyo so imana ati imwongerereje uburebure
oya sivyo navuze sivyo navuze kuko
oya basi uburose hari icyo byo gutwara
ntacho byo ntwara ariko imana yandemye kungira yabonye ko ari byo bimbere sinzi ko ngikura ariko
rega basi mubara abantu bari bazi kutari mugufi hari abantu bari bazi kutari mugufi
ndi mugufi nkaba mugwanje Jesse Spokes unzaniye umuhungu
akunda
abahungu
canke umukobwa ariko w'imaraya
w'imaraya yigurisha nofuma ntori maraya
Isaac TV
Kakeye mwaramutse mwiriwe bivanye naho muherereye muraho mumeze neza je ndameze neza nkuko mubibona rero ni kimwe kukindi avec mucho centre tarita behind camera juma jokes no musifise umutumire singo ndamuvuga reka kandi ndamuramutse abibwire wenyene anabiramukirize Spokes nsa
ni sawa cyane
umeze neza
yego cyane umeze neza nawe
ya nanjye umeze neza kabi muri kimwe kukindi
murakoze cyane ngira ko ndamutsa abakunzi bose ba Isaac TV
ya uri ready
yego kama ndi ready mwanya wose ya bayo nk'umusirikare
muri kimwe kukindi ntibabesha kuko ubesha mu makomantere ni bace babyerekana
nta mpamvu yo kubesha kubera ko itwa besha
avako dutangura nta kibazo cy'amatsi kufise ava apa ya bijya bibazo twategura nta je ndagifise mwe ngumwe stoxi kumungana nyari ngo tuntu nyene tukuje na uri kurakora
oya kumbure nkuduki kuko je ndakerebutse mu byo nkora byose
urakerebutse maybe mu mutwe nkubu unyi ari nk'akantu ugasanga uzira we nk'abantu bonze Jean Babakre usanga nk'ahanyi arasimbiye nko ngaho onyi we ntiwarumva kuri jene
umwanya akantu gahora akangura rimwe na rimwe nk'ugufunga amarasi ariko cyane biba bivana n'ukuntu mba nasobetse ariko ibindi byose ndabikora
kandi cumiri yaje ngeje kuyafunga
ego
ya ikibazo cya mbere kiravuga guca Spokes ni umuririmbyi akongera akaba n'umujournaliste muri BTV ariko si byo ndakwipfurije ariko on se jambe nkubishyitse bakakwirukana muri BTV wobandanya uhiga ukuntu wakora journalisme kandi cyangwa wajya mu muziki kubera iki
icyo kintu nibaza ko nokimenya gishyitse ariko birashoboka ko noca nja mu bindi
atari mwiza byose
nawe ba journalism canke ari uwundi anyifuje gukorana nawe akandokrita canke ari vyo wanje ntanguza umva inyishu ni nyinshi canke ngahindura kuko je ndakunda nkora ikintu apa n'imyaka myinshi canke ndakivemo atari uko cananiye ndakivemo juste guhindura ko nk'umuziki nagize pause abantu bakinyotewe nja muri journalisme bavuga ati yahevye muziki bike donc sinari wa wundi
sinari wa wundi
donc sinari wa wundi avuga ati ngo sikasiririmba indirimbo ngo vyanse ngo muzika uhebe navyumva siko vyagenze mu muziki kandi sinawuhevye wo kukora ziko muziki kuheba bigoye ari nka droga ariko nk'ubu journalisme ndashobora kuba ubundi ko ndababa gukwiza imyaka itatu ndashaka kuba narateguye ko nzoyikora 3 ans nk'ubu rero bimfashije nkaba nayikoze ahantu hamwe akaba ari kuri BTV honyine nkaba narakoze vyiza nawe yarankore vyiza ni vyiza ko nkaba naratambagiritse kuko bijya byo kuvuga ngo yarakoze ahana navyo nyine samateka meza
so ikibazo cyawe cya mbere
kubera ko wahisemo uno mwuga w'umenyesha amakuru nk'umukobwa
ndibaza umuntu nahita nk'umwuga ngo nk'umukobwa cyangwa nk'umuhungu narawuhisemo kubera ko bivanye n'ibyo ushaka gushika ko n'icyo ushaka kuba
icyahe
bizomfasha
gira ko ni iki cyagutumye uja muri uwo mwuga nijye ari wumvise ati je ndashaka canke ninde yama kwinspira
bon nta muntu yanyinspiye nabaye inspiré na ma formation nahawe na ma formation aronse niyo yanyinspiye hamatse mbona yuko nciye muri journalisme nibivanye naho shaka gushika byumfasha
biraborohera nk'abakobwa uno mwuga
ehewe kigize kangaye kabirugiriye ko
cyose ni kimwe gifatiye ku mwuga
okay biratworohera bonagira nakimena nta kintu nakimwe cyoroshe ku isi bavuga ngo namazi aranigana afite amazi ni ukoresha mu kumirisha ibyaho nize ko nayo naranigana donc nakira kimwe cyoroshe
impamba myuko mukunda guhura nazo
ni hewe nukuri bibaye inga bitatu de nabyinshi
okay ishura gusa ico onye
intambamye bon intambamye nuko abantu bagufata kutari ahandi ugasanga nyine bo yego nta ushimwe nabo sari kugasanga nk'ubu hari ama decourage mamenshi ariko umfisi yuri kuraja nta tubitwaye
okay
ya kazi cyanze kigira kabiri bon ukumeze uri yizi nubwo mukomeza kuvuga ngo abahungu ntimiraba nk'imana yo gusaba Spock City wewe mbwira ikintu utari proud nacyo ndakiramplasa cyangwa ndakubwira ikimeze neza ku mubiri wawe ushobora igihe
urazi ndakubwira ni ukuri ninabivuga bahava bibaza ngo ndiko ndibeshe
wapi nanjye ndahafite
ariko jewe ndi umwe mu bantu biyakira uko ndi koza ndiyemera ko imana yandemye mu ishusho ryayo kandi isa neza ariko kandi namwe bita amadefo je kuri Jesse amadefo ni ukuvuga nk'ubu je ndi mu bantu ba mbere bagufi ariko batigira bababaza nuko ari bagufi arabyo
mwabyumvise ngaho baciye mu mvugo mbabare amatwi ariko icyo yasaba imana ati imwongerereze uburebure
oya sivyo navuze sivyo navuze kuko
oya basi uburose hari icyo byo gutwara
ntacyo byo ntwara ariko imana yandemeye kungira yabonye ko ari byo bimbereye yego sinzi ko ngikura ariko
rega space ngo bari abantu bari bazi kutari mugufi hari abantu bari bazi kutari mugufi
ndi mugufi nkaba mugwanje
mbe uwo ni gitito
ndi mugufi ariko nkaba mugwanje
icyo ni kuko ari umuremure ni gisokotse
ari umuremure ya usanga yatsinda ro canke apanze ugacusanga bwa burebure bwiwe ntibungana n'inzu eh uravyumva
inzarimo okay ikibazo cyawe rero gikurikira
mbe ibibazo
ikigira gatatu
kubera wamaze gukuramo bibiri
reka shaka basi ntangorane baza ntangorane
mbe ntafise ikibazo bica bigenda gute ntafise ikibazo ndakubaza
ndafise ikibazo ibyo ntibirashika muri kimwe kindi wabaye exception
ntegereje kuzana ibibazo
niwe ntabwo urubizi ko ujya muri kimwe kindi
hari ikibazo icyo ari cyo cyose bibaza ko ntakwiriye kukubaza cyangwa ndakubaza icyo ushaka cyose
icyo kibazo ni ikibazo mbaza ibyo ushaka byose nakwishyuye
yego ni ikihe kindi kintu ukunda apare y'umwuga w'umumenyeshamakuru
umwuga w'umumenyeshamakuru ni byinshi
gabitatu byangwe
bon ava mu kubura bana mu Burundi ntashe yo kwiga pilote ihari yego ndakunda na 3
amategeko
ndakunda na zoroji
bakora ibiki muri
zoroji ni etude sinzi ko uraba nko kuri Star Time cyangwa kuri Canal Plus hajya bagenda bakaraba nk'ibikoko amakompafima yabo bakabityo kujya nyine
mbaza nawe ikindi
ikibazo cyanjye kigira gatatu kiravuga gute uri umusore cyangwa se umugabo dufate murakundana n'umukobwa uwo mukobwa papa wiwe usanga ari mu nzego nk'ubu akamugupresente papa akavuga ati suye no kukubona nzo rumva namaguru nzo nzobavunira rimwe hamubiga kibishuko kwa muterinda kandi deja apana gusa no kumuterinda no kusubira kukubona ni a risque
kubera iki
yakubwiye asubiye no kukubona muri kumwe azokwica uwe wamuterinda kandi nawe baramwirukana ubucubije ka gute
umugabo arinda kaje hama no mubaza uko ashaka ko tubikora ico ntukora no kumwihakana canke canke gutinya
kumubwira ikure
hama guhunga navyo nibaza ko ntunga igihugu canje no kwemera amategeko agakora icaje
je amategeko
ikuko
kandi zo basabira wowe bagutora bagutwara
atari umuminere atari umuminere sifungwa hama bantegetse kumutwara namutwara bumutwara naho birasaba mariage canke n'inkwano nibiki ntazifise ntari ready barakira ibihari batabishoboye none tubitwo bigenza gute ega aho abarurukundo
rega amategeko umuntu ayinzemera amategeko sportsi urumva aba kajya mu nzi akubwira ati wewe musubiye guhura ni mu mpimba canke
donko ivyo ni vy'abashaka we nk'umuvyeyi ariko umwana nawe abafise w'umutima wakunze nawe abafise decision ubwiwe abavyeyi navyo umva ico kintu vyari vya kera aho usanga baguhitiramwo uzokubakana nanaka rero iyo mwikundaniye n'umuntu nivyo umuvyeyi aravuga ariko nibaza ko nta tegeko rihari ryo kuvuga ngo ntuzokundane n'umwana wanjye ahubwo umwana niwe yego singirangira mwana aho
mbotwatawe ahanye baraza kutwishura baraza kutubwira ngaba bavuga ngo basi mugani ngo butaranirwa garanye bavuga ngo ijuru riri hasi ibyo zo amategeko uri kubivuga kwerako ari gihe amategeko yashaho atatu aba amazi nk'ikibazo cyawe gikurikira
ikibazo gikurikira ciwanje
icyo kibazo twenze
ikibazo ndashaka kukubaza igisa n'icyo wambajije
oya
ariko nka kubaza nk'umukobwa wewe nawe oke uri umukobwa iwanyu
iyo ni kopi iyo ni kopi
kopi endi pasiti
oya
oke
ugira ikindi
kibazo none wewe uri mu rukundo cyangwa urubatse
cyangwa se nubatse
urafise uwo muvyumva kumwe muri mu rukundo
tuvyumva kumwe layi
donko
ndafise n'udukundana
mukundana urafise n'uwo mwankana
bose turakundana nyene
n'ukundana
nicyo gituma ni benshi nawe turakundana
ni ukuvuga uwukundana ufise uri resitora cyangwa cya berji ufise umutima wagutse
oya wambaje ubona nta n'umwe donk gisigura yuko dukundana n'abantu benshi ndibaza nuko nyine
reka mbike ikindi kibazo kice kibi cya kane
kibazo cya kane kiravuga guca urumenyeshamakuru umaze kubaza abantu benshi kandi bimijya no kubaza abantu benshi ikibazo wewe utubaza cyangwa kibenze gute
ikibazo ntubaza
watinya jean kubaza
nta kibazo na kimwe ntubaza ahubwo gusa byose ndafise uko ndabibaza kumbure mvugo mbabaye amatwi kandi gusa jewe ikibazo ndakibajije umuntu akanka kucishura si force ni uburenganzira bwiwe nta kibazo na kimwe ntubaza
sawa nk'ikibazo cya rero gikurikira
jewe nashaka ikibazo cyanjye gikurikira nk'umukobwa umbwire icyo ari cy'urukundo rw'umuhungu n'umukobwa wavuze ati bose ndabakunda urukundo rutandukaniye hehe rwabo twebwe ukunda twese na wa wundi ukunda ari umwe kumbure muzokubakana canke azosubirizwa n'uwundi yego urwo rukundo rutandukaniye hehe
rutandukaniye
urukundo ni iki kuri wewe
urukundo ni ikintu kiri vasite ikintu kiri vasite
mbwira ubwoko butatu bw'urukundo
bon, tu n'as pas de constitution de ton monde. Un sentiment entre les deux personnes de sexe différent.
Baraza kutubwira ni kimwe ku kindi cyane ndiko ndamukubita bitatu ku buso.
Sawa. Ikindi kibazo kiravuga guca. Bon, turatuze ama réseaux sociaux akoresha WhatsApp cyangwa Facebook. Nabantu nabahe bantu bashobora kujya kuri profil ya sports.
Jewe nta muntu numwe ndigira nshira kuri profil yanje. Atari jewe. Changi nyokuru wanje
nyokuru kwegi nyokuru wanje
kwenda mukunda cyane kuruta abandi bantu bose
papa ababyeyi bawe
kubera nta nabona kuze mfise donc narezwe na nyokuru
ababyeyi
nka mama nawe nta dufoto twatari twiza yigiriye aya matelefone cyangwa ama appareil professionnel ataraza ndafite agafoto kamwe gusa mura ndagashira ko sometime ego
yeah kibazo cyaje gikurikira
ikibazo cyanje gikurikira ikibazo cyanje gikurikira kuri we ni ca gatanu mbega sigaje bibiri
usigaje ico n'ikindi cyane
baba basoma mu bwenge abakunzi ba active bababaza ati umuntu ukakunda kubaza ibibazo ku kintu kimwe ariko n'ibintu usanga ndonka amahigwe gake yo kuganira n'umukobwa
yo kubibaza mbaza n'angorane
biraka
sabira mukabanye ibyo nabibonye abibonye nkanje mu mpama bashire ko nayike ngawe
okay ndakubaze ikibazo kimwe abakobwa bavuga tujenge mu mvyurukundo abakobwa ngo murafise ikintu ibintu bibiri mutinye ku muhungu muri mu relation kumbure mutarubakana hagati y'inda na sida utinye iki
inda na sida cyose ndabitinye
urakoze kibazo gikurikira cya nyuma cy'iwawe
kibazo cya nyuma cyanjye kiravuga guca bontu ngikwepa nta shwa ofisi ni shwa ziri urahita mwimwe
ariko nawe nk'ubu wakwefye icyo mpejeje kukubaza uravuga kikimutiye
icyo ntinya ari inda ndayitinya ari sida ndayitinya
buhoro buhoro basi icyo ufuma wemera muri ibyo bibiri
ni wemera inda
nkabonye basuranyishwa
sifatisha ikibazo cya nyuma kiravuga guca imaraya urazi ku ntibimeze n'umurezi biyene baguhaye ugire shwa
yo gutora
mu murezi biyene cyangwa imaraya
je kwanza sinzi aho batandukaniye urabona umurezi biyene nzi ko ari umuntu agendana n'umukobwa
n'umukobwa
umumaraya nawe nkaba nzi ko yidandaza
Ah, plutôt. Mon pédé.
Ah, donc okay. Homosexuel.
Eh, yeah.
Umhaye umu homosexuel chanye umu lesbienne ntore
umu umu prostitue
sinahura kivugiye kiri ntawo
hewe bavuze ati
just box unzaniye umuhungu akunda abahungu
chanke umu umukobwa ako wimaraye
wimaraye yigurisha nofuma ntore imaraye Nano no gendana n'umuhungu dusangiye igitsina kubereke. Kandi imaraya zirahinduka hari abantu benshi usanga muhurira ariko arigurisha ariko ukaca usanga arahine barubatse urubwo rukagenda neza nakwishiye neza
ariko cyangwa kandi baje active nibo bakujije kuko haje nk'imyaka 5 akora uwo mu gaspot
Ego vraiment ntacho bitwaye nabo nyene numwuga kandi
numwuga urabashigiki
none se umwuga ntabantu benshi utunze kwisi
ntabyanze cyarabyanze
rega mwebwe mwigira ibintu ariko wowe urabizi ubizi kundusha
sha antuka ndabwo nta muntu novuga ati bakumutinza
ni rero ko jewe no nofuma ntora umuntu
oya ntacho mvuze navuze
nakubaze uvyarira ro nta kina kingusa ingeso zirahinduka aba hari impamvu yakoze ujya mwuga
kwe ku mugeyi na atohindu
ahinduke hama ahindutse azuca hinduka ni gitsina
Imana
yamuremye ari umuhungu.
Aje cagenda kurondera.
Oya. None ako kanya twumarana. Wo bari umwanya ntaye twukamarana kugira ndamwigishe
muri
pasteli. Oya, sindi pasteli. Ara babigenewe izo bintu.
Okay, ibibazo cyawe cya nyuma.
Ikibazo canje cya nyuma. Uzobiki muri kazotsa.
Je suis venu à la maison. À ma agence, il nous dit,
il nous dit, Ini pastime.
Ubumenyesha makuru. Ego ubumenyesha makuru. Ntumubango kubera uwo mwanya uri kurabikora. Ntubura umumenyesha makuru. Donc, mugenza ndiko ndabikora, nzoba nkiriko ndagukora ubu muganzi ndumumenyesha makuru. Ariko ndabivuyemo gatoya.
Urumva je gusa n'ufise wishuye, umva gusa nagomba singomba kuguha amanota ariko numvume ngo ibibazo nagenda kubaza wagenda utavyishura neza. Kubyara ni ngombwa.
Bo kubyara canke kuronka umugabo
canke
kuronka umugabo canke kuronka umugore. Urumva sico waremeye. Hari irya kujya uva mu bwana ugaza muri adolescence ugasaza. Iyo ni passage de vie. Ariko sico waremeye.
Waremewe wowe kuzo kuba ku rugo rw'iwawe. Canke uvuge kuzo bumubikira.
Ntabyone.
Niyo vocation yawe.
Si vocation, on vient de dire, nargile, ni bimwe, ni passage d'ov. Quand tu as choisi aussi, bah adolescent, c'est un hiki, c'est un gros gusada. Alors c'est tout mon nom. Oh, elle est mieux.
D'accord.
Yeah. C'est parce que c'est quand tu as choisi les chans.
Ah. Nje ndagushimire cyane Santa kuba wanyumviriye. Yego nchimire no na Jux yari hari ya inyuma ya kamera.
Inyuma. Yeah, reka nanje ndagushimire mama bakunzi ba Isaac TV murabitse kumwe namwe mba numva ntinezerewe mba numva ntesa. Mubandanye mugihegwa ni biganiro byacu, mubandanye mugihegwa na kimwe kukindi. Hama utagira subscribe hari ibintu by'ishiriko biragusiga. Gira subscribe wibonera ibintu bishasha. Hama ikiganiro kikuryoheye sharinga n'abandi. Kuri mikrofoni mu cyo Santa Tarita behind camera Juma Jux. Ciao ciao.
Isaac TV. Oh.